Kua tū te premier ki te tuku I āna kupu whakameha ki te tahi hākari e whakanui ana I te kuini ki rānana. I tai atua Ardern me tana huarangatira a Clarke Gayford ki te kaupapa nei a te mau Korowai ia. Kia whakarongo ake tātou ki e tahi pito kōrero a te premier.
In New Zealand, there is a Māori proverb. He aha te mea nui o te ao. What is the most important thing in the world? He tangata, he tangata, he tangata. It is the people, the people, the people. We stand privileged to be a part of such a diverse organisation that spans all of the regions of the world, from small island states in my Pacific neighbourhood to some of the most populous nations in the world to some of the strongest economies. But at the heart of our community is our people.
I mua hoki te hākari I huirāua ko te kuini, ā hei tāna, he reka ngā kōrero.
I had a discussion with the Queen that mostly focused on New Zealand. She obviously has a huge interest in how we're recovering from the many and varied things that we've been up against in recent times and clearly maintains a great interest.
Ka hoki mai te premier ki Aotearoa I tēnei rā.